OKFM 101.7.
Okay, 101.7 senior chef. We are transferred to Adiache bi adwumadie mu abono nsia pawo sima aduanan enwotwe 48 minutes after 6. And now your bosome ne da etoso aduono nson bosome miensa ne mu efie pini ne aduono nan edan ye ukwada Wednesday 27th March 2024 in the year of our Lord. Ofeme Radia akwa wasan ngo Kwame Tikese. Me your morning show president of the land. Fa Bible ni enkin kan Yohane Sempa etredu ba kun mu ba kun eba the gospel according to Saint John chapter 11 verse 1 yekin kan ba no ayare fo bi owa wo fe ne Lazarus wo fri Bethania Maria ni ni nua ba ma ta kurum na ye Maria odi enwunwehwam sra awurade na wade ni tirinwi pepa ne na hono ni nua Lazaro na yare no itini nua no soma ba Yesu nchen se awurade hwe de ewo do no no yare na Yesu ti ye no waka se yade yi nye owi ade na se nyankopan ni munyam beda di ntra so befa so ashe nyankopon ba no animunyam amen anopai wa yarefuo bi wo ho anopai wa hiani bi wo ho anopai de na nida so asa bi wo ho anopai de wo pa awo bi wo ho anopai de wo bu anan kopa adwuma bi aye nida so nimu obi wo ho anopai baabi a wotre kura ne yetu no saa nipa no wo anopai wo bi a ne ba yare wo da usuo wo da kolebu wo da konfo no che hospital sa wodo no wo wo ho anopai wo bi a wanya accident bi wo ho anopai de oton a yento bi wo ho se sadie na Lazarus wo ho no a wase na oyarefuo bi wo wa wo fe ne Lazarus wa wo fri Bethania Maria ne ni nua ba Martha kurum na ye Maria wode nwehwam sra awurade na wode ne tirinwi pepa ne na ho no nua na yare no haleluya. Ojie bi aba maun.
Okay FM. Okay. One, two, one, se, point,
ufie efuo bi. Nipa bi edia ma open. Osofuo bi. Obe bi. Wo maami bi. Wo nua bi. Waye biribia enti. Yare a wo yare no. Sa aketua no abehye wanan mu ama wo ho atowo. Debi wa anu obi adiye. Na obu sani se eye denu odi yes. Oh, nani papa eye, eye merchant, timber merchant. Oh, ni papa oye nu a businessman. Inti owu anu oje oma japadiye bibiri. Wabi wa wa, enye wabi anka, ene wuni address. Oyarefuo bi ye fe ne Lazarus ofri Bethania yate na kura no kura ye hwan kura mu wase Maria ne Martha ni nua ba Martha kura mu ano wase sa Maria ye meka na semi wo ye Maria wode nguhwanwam sra awurade ni wode ni tirinwi pepa ne na ho ni nua ene yare no. Hallelujah. Edru baby ya. Obi mpa ibobi na asa obi yare. Obi mpa ibobi ana jumedia obi dima obi. Obi papa yebi. Etibi diye diye bre obi. Edru baby ya. Obi anamontu obi ya watu ye. Wantua maneho. Nuwa visi watua maneho. Nenso abe buwa wani nebusi ya. se ohia na to wo yare na to wo e ka na ba na biribi akoso anamontuo bi akoso a eye awurade mu anamontuo efa wo maami bi ho ene bi otu anamono wo papa mi tu anamono onua bi adanfo bi wo ye papa bi a etimi sane ba wo Maria ya yekai nini ane lazo so yari enu na ono na wabo ni din se emre bi wa yadie mani so euradie ni ene se wadi nguhenyam esra euradie enu wadi ni tri nyi epipa nebra woye sadie enu na oye ede akai se Christ obe uwa yebe srani ngu jufo ama mre munu Wayama no ansana Christ yu. Wase, eti dini ya numo suma ba Yesu nchense, euradie. Fe, diye wodo nono yare. Ano peyi, utu mfo nyanko pong. Omanu bia, waduwa unwa tuwa unsuwa no, diyo bedi nekura ayeti. Euradie, diya wodo nono wada kolebu. Diya wodo nono wanya sika mponu wadiya kwa hospital brawa yari ye. Euradie, diya wodo nono ye tune fidenu mu. Euradie, diya wodo nono awaria bonu. Euradie, diya wodo nono wanya uwo. Euradie, diya wodo nono. Ah, nenye tutuwa kanisemu. Euradie, diya wodo nono. Nipe sina da patri. Euradie, diya wodo nono. A cow will be connected with New Year's. A rather the old donono, a can and connected a year in a dear fedmum, a rather the old donono, a can and connected baby, you could free near my tongue. Nan can you pay me a Jeffrey in some, a rather near old donono, a yare. Na was in a yes, you see, you know, what can I say? A rather two problem in a saying, what can I? Yare in you, we are here. Wohia yinye ade ade boko wo mu ababresei enka woda atiti enka woda ema umfa ento ananan mo ansiedo wose nemmom se nyankopon ni mu nyambeda di ntira na obefa so ahye nyankopon ba no ani mu nyam wose odofo wotete wo ha hai nanso onyame nim ne woye na obebo wo ban na mane shirawo na esuyie Jesus Christ di mu ne abompa ye fagidi ka se amen ye kenkan efri yohane nguma ne etire du baako imu baako ede bepem nan John chapter 11 verse 1 to 4 onyame asemi fagidi ka se amen God
bless OKFM, okay, 101.7.